Yes, yes, turongeye kubaha ikaze, turongeye kubaha ikaze kuri TV 5 World News. Nkuko mubimenyereye, iyi ni televiziyo yanyu ica ijya nino ibashikiriza ibiganiro, ibashikiriza ibiganiro canke ibashikiriza amakuru agezweho ku mwanya, yaba amakuru ya politike, ivyamamare, eka n'ibindi. Muno mwanya turagiye dusimbire mu Burundi, aho tubona neza yuko hagiye kuba igiteramo cyo muririmbyi Jose Chameleone. Ku makuru dukura ku undundi.com aravuga yuko Jose Chameleone yamaze gushika I Bujumbura kuri zino tariki 12 Rusama, akaba yitezwe mu giteramo kuri Van Beach Resort Tant Sportive ku magenekezo ya 13 na 14. Mu yandi makuru y'ivyamamare, naho amakuru dukura kuri BTN TV aratubwira ko Rihanna agiye gutangura gucuruza ibirungo byiwe byongera ubwiza. Ibyo birungo bikaba byita ku mazina ya ngo Fenty Beauty, Fenty Skin, mu bihugu 9 bya Afrika. Mu butumwa uyu muhanzikazi yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, yavuze ko hari hashize igihe ategereje kuza gucuruza ku isoko rya Afrika, none birageze. Ku itariki 29 Gicurazi 2022 nibwo azaba yagejeje ibicuruzwa bye kuri iri soko. Azokorera mu bihugu 9 aribyo Botswana, Ghana, Kenya, Namibia, Nigeria, South Africa, Zambia na Zimbabwe. Mu makuru avugwa mu makungu ya kure, naho biravugwa yuko akanya na kanya ko Ubushinwa ushobora kwatsa umuriro ku gihugu cha Taiwan. Murumva yuko izoba ari intambara ya gatatu y'isi yose igiye kwaduka kuvaho Uburusiya buriko burakubitira Ukraine. Ku makuru y'imyidagaduro, naho kandi turakomeza tuvuga ku munsi wejo, umunsi wejo wa Bob Marley. Ku makuru dukura kuri BTN TV kandi Rwanda aravuga ko abakunzi ba Bob Marley n'aba Rasta y'umwihariko baraye bibutse uyu muhanzi w'icamamare umaze imyaka 41 yitabye Imana. Mu gitaramo byabereye hirya no hino mu mujyi wa Kigali, nko muri Gift Restaurant na Shiraz Lodge, nubwo ubwitabire bwari hasi, ntibyabujije aba byitabira kuryoherwa n'injyana za reggae music. Tuyibaze ko namwe ho mwari mumerewe neza n'indirimbo za reggae. Imbere muri politiki, aho mu Rwanda amwe mu mashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho namwe mu mashyirahamwe ategamiye kuri leta, yohereje inyandiko umuryango w'abibumbye asaba ko habaho ibiganiro bitagira uwo biheza bibahuza na leta y'u Rwanda. Iyo nyandiko bavuga ko ari umusanzu bahaye umuryango w'abibumbye muri gahunda yawo yo gushimangira amahoro, kuburizamo intambara no kurangiza izatangiye. Kizweho umukono n'abantu 9 bahagarariye amashyaka cyangwa amashyirahamwe yigenga akorera mu Rwanda hanze yabyo. Murakoze mwebwe mwadukurikiye kuva dutangura gushika turangize amakuru yacu. Kugumana gatanu kuri gatanu n'ugukanda subscribe. Murakoze cyane, ciao.